Severe, severe, severe. Do you talk in severe? What I know better than me? Do you fall for? Oh, I put up with my tense old eyes. Oh, I cry, I toss my. See me, I don't pray, Muhammad, I don't pray. Commandment, I can't stay for one place, for God's sake. My day, call my teacher me, only you dead. We're gonna take this place away, so so. Da 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 da